Izera ko mumeze neza mwese abanywanyi bacu mwa muri ko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza sangwa kazi mu makuru ariko aravurwa cane ijyanye no ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini ndetse no muri Afrika y'ubuseruko ara makuru atandukanye yo bara arabana n'umutekano yarabana na politike ndetse n'izindi nkuru zose ziriko ziravurwa twabatohoreje tugira tugaruke ko muri kano kanya nizere ko mwavyonze kuri sabone nawe utarayifyonda ko kanona kariyo keza kugira ufyonde ko uramanuka iburyo bwawe urabahanditse ijambo sabone nibukoresha igifaransa ufyonde ko wewe ukoresha icongereza urabahanditse subscribe maze ufyonde ko yeco stronsa makuru n'ibiganiro mwe nibi urajuba mu bambere ebashikirwa navyo na makuru tuza gutangurira kuyari karavurwa cane ku munsi wejo hatanguye kumvikana amakuru avuga yuko kuruzi rusizi hoba habereye imigwano ndetse amakuru yacicikanye cane ku mbuga ngurukana bumenyi yari ko arahanwa n'abatari bake avuga yuko ngo hoba humvikanye ugwamo gw'inkoho aho bamwe bavuze yuko ngo yoba ari umuhari ugwanya leta y'u Burundi woba wakozanyije ko n'igisirikare c'u Burundi ayo makuru turaza kuyagaruka ko hari andi makuru kandi hari buze kuvugwa cane canke siturubuze kugaruka ko ariko aravugwa cane turaza kuraba kubirabana n'ivya politike ndetse n'izindi nkuru zose twagutohoreje nimba utarafyonda kuri sabone wowe uri kurateba cane ndaramukije kane na kaze abanywanyi bacu muri ko muradukurikira muri mu bihugu vy'ababanyi abari ngaha mu Burundi abari mu makungu ya kure mwese turazi ko mukunda ibiganiro vyacu kandi mwama mutwereka urukundo yuko mwa muri ko muradukurikira ari abanywanyi bacu rero batandukanye dukengurukira cane baba bari ko baraturungikira ivyumviro ndetse bakanaduha amakuru kuba biri ko birabera iwabo na mwebwe gose turabashimye cane kungene muba muri ko murafashanya natwe kugira dushikirize amakuru yizewe kandi amakuru abari ko aravugwa ijya nino ngaho iwanyu mu misi za na mwebwe turabamenyesha uburyo bushasha mwoza muraturungikira amakuru kuba biri ko birabera iwanyu muzobimenyeshwa mura no makuru yacu tuyatangurire kuri iyo nkuru nari natanguriye ko nkubwira yuko kuruzi rusizi bivugwa yuko ngo hoba humvikanye ugwamo gw'inkoho bamwe bavuga yuko ngo hoba habereye imigwano ikomeye cyane ni ku ruhande rw'igisirikare c'u Burundi ndetse n'umuhari witwaje ibirwanisho ejo hariko harakwiragira amakuru cyane ku mbuga ngurukana bumenyi yo bizikorera ngaha kuri YouTube kumbonesha kuri za kuri YouTube kuma Facebook ndetse n'andi atandukanye hari amafoto yagiye agaragara avuga yuko canke si yerekana uburyo ibyari byifashe dujeje kuronka ayo makuru twakoze amatoza kugira tumenye ibiriko biravurwa nimba vyo bari vyo hari amakuru rero amwamwe twabashije gutohoza kubirabana nivyo vyahabereye twabajije mu bari mu nzego z'umutekano ngaha mu Burundi cancane amasoko yacu mu gisirikare atubwira ko atamigwano ndetse atanu umusirikare w'u Burundi yigeze arasa kuruzi rusizi kandi ko ngo kuruzi rusizi ku rubibe rw'igihugu c'u Burundi ndetse aho bihanira urubibe na Repubulika ya Ntwaro Rusange ya Kongo ndetse n'igihugu c'u Rwanda yuko umutekano ari ntangere atabirabana n'ingwano vyahabereye gusa amasoko yacu amwamwe avuga yuko ngo ibyo vyatanguye kumvikana ku muhingamo wo kuwa gatandatu ndetse bikavugwa yuko ngo hoba hari n'abantu bamwe bamwe batanguye kumvugwa mu gw'inkoho bakabona abantu bitwaje ibigwanisho bivugwa yuko ngo boba ari abari mu muhari wa Red Tabara mu gihe abandi bavuga yuko ngo boba ari babagwanye ba FNL bari mu shamba kama ya Kibira amakuru rero twagerageje gutohoza byose kugira tumenye ivyabereye ariko mu masoko yacu bobo baravyemeza gusa amasoko aba mu gisirikare baravyamira kure bavuga ko ivyo ari remantanya ridafise aho rifatiye na makuru rero kuba biriko biravurwa ndakwibutse yuko mu minsi iheze hanavuzwe yuko hari abasirikare b'u Burundi bashika kuri batandatu baba baraguye muri urwo ruzi bariko baragerageza kujabuka binjira mu gihugu cibanyi ca Congo. Nubwo ubushikiranganji bwo kwivuna bansi bwatangaje ko ata musirikare w'u Burundi ari muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Congo. Tukiri muri ivyo bice kandi hari amakuru atubwira yuko abantu batatu baguye mu gitero c'abitwaje ibigwanisho kuri bariyeri yahitwa Kangote. N'umusirikare, umupolisi hamwe n'umugwanyi, ngabo ngabo bakaba bishwe mu gitero cegekwa ku muhari wa Mayi Mayi. Ayandi makuru kandi dufise nuko ivyo vyabaye mu ijoro ryo kuri uno wa gatandatu rishira w'Imana ahakorera ikigega c'igihugu kijejwe gusanura amabarabara kuyinjiriro rero ngo rya Butembo niho ivyo bikogwa vyabereye ndetse nabo bantu batatu bakasiga ubuzima. Muri Kivu kandi y'uburaruko mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Congo, umupolisi n'umusirikare bakaba bishwe bari ku kirindiro kirihigwa ko amafaranga ku ibarabara rya Kangote kwinjiriro ryo mu buraruko bw'igisagara ca Butembo. Amakuru ava muri ako gace avuga ko umwe mu bahaba avuga ko uyundi mupolisi nawe yakomeretse cane muri ico gitero, inkoho zibiri nazo ziratwagwa nkuko amakuru ava ngaho mu masoko yacu avyerekana. Umukuru w'igisagara ndetse na komite y'umutekano mu gisagara bakaba barashitse ahabereye ibara, bavuga ko kandi ngo batanguye amatohoza kugira ngo bamenye hagati y'imigwi iyerera mu buseruko bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Congo umurwi wateye iyo posita ya Fonere. Igisagara ca Butembo kiri ku birometero bishika kuri 54 uvuye muri Beni aho abagwanyi b'umugwi ADF bahengeshanya gukorera ibitero nk'uko amakuru avangaho avyerekana. Tugarutse ku nkuru z'umutekano, ndakwibutse yuko hariko haravurwa nanone muri Kivu. Muri Kivu bivugwa yuko Kivu decide bivugwa yuko ngo urya mu rwi wagiye kurondegwa n'igisirikare c'u Burundi, no kuvuga umuhari reditabara ndetse n'indi mihari kwanya leta y'u Burundi. Bivugwa yuko inyuma yuko hari abasirikare b'u Burundi binjiriye muri ico igihugu ca Congo, iyo mirwi ngo yoba imaze indwi zishika kuri zibiri atawusobera asubira kubona umugwanyi wo muri uyo murwi. Bivuga yuko rero ngo boba barahinduye ibirindiro vyabo canke amaposition yabo bari bafise ngaho muri Kivu decide. Bikavurwa yuko rero ngo yoba harabayeho ugukozanya ko ku ruhande rw'igisirikare c'u Burundi ndetse n'iyo mirwi igwanya leta gitega, bivuga yuko ngo yifise intumbero y'ukuvanaho ubutegetsi. Gusa makuru dufise yo kwizera nuko ngo kuva havuzwe amakuru yuko hari abasirikare b'u Burundi binjiye muri ico gihugu, nubwo ubushikiranganji bwo kwivuna abansi buvyamira kure, ariko ibimenyesha makuru vyo bampuza makungu ndetse n'ibikorera ngaha mu karere vyaratangaje ko ivyo bihari, ndetse n'igisirikare c'ubu ca Congo FARDC kikaba caremanze yuko hari abagwanyi abantu bitwaje ibigwanisho binjiye muri ako gace bambaye umwambaro w'igisirikare c'u Burundi, nk'uko umuvugizi wa FARDC muri ako gace ka Kivu decide yabitangaje, ndetse akabitangariza ibimenyeshamakuru bitandukanye harimo na Ijwi ry'Amerika ndetse na BBC. Makuru rero turi ko turatohoza atubwira ko kuva ivyo bikogwa vyatangazwa vyo kwinjira ku gisirikare c'u Burundi haheze indwi ata muntu asubiye kubona umugwanyi wo mu muhari Rede Tabara canke se uyundi mugwanyi wese. Bivugwa yuko ngo boba baramenye amakuru ko bariko bararondegwa cane bagaca bahindura bakaja mu bindi ibice, gusa gushikana n'ubu hataramenyekana. Turaza rero kubashikiriza amakuru mwido nido duhejeje gutoza ivyizo nkuru. Inkuru rero ziba ziriko ziravugwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi. Ndakwibutse yuko nuko izo nkuru z'umutekano ziba ziriko ziravurwa mu gisirikare cyo bajyamira kure, bakavuga ko igihugu ndetse no ku mbibe zitandukanye umutekano ari ntangere kandi ngo abo bashikiriza amakuru y'ugutera ubwoba bene gihugu n'abatipfuriza ineza igihugu kandi nabashaka gusamaza bene gihugu ndetse no kubatera ubwoba kuko igihugu gitekanye. Ivyo ni vyatangajwe namwe mu masoko ya 10 gisirikare twabajije ivyo bavyabiriye ku ruzi Rusizi niba byo barukuri. Ibyo byose rero akaba ari byo twabashije kumenya. Hagize andi makuru mashasha woba ufise canke hari ayandi makuru yo kwizera twoba tuvanye masoko yacu yo mu gisirikare ndetse n'andi atandukanye, turi abashikiriza mukaza kumenya ibikurikira mu nyuma. Ndakiye ngurutse rero izo ni zimwe mu nkuru zagaruka ko cajya nino, ariko makuru yacu atara tukaza kuraba ibindi biriko biravurwa muri politike, ariko cancane tukaza kugaruka kuri bimwe turiko turabakorera ko amatohoza kubirabana n'umwe kutari mwiza uri kuravugwa yuko uri hagati y'abamwe mu bashikiranganje ndetse n'umukuru w'igihugu. Narya hari amakuru dufise yuko ngo ndashimiye nk'uko twabibabwiye hari umugambi ukomeye afise wo gukora impinduka zidasanzwe muri leta yiwe. Ivyo navyo muraza kubimenyeshwa mu makuru yacu ataha ibihe.